chani ndo kauli ndo nyuma kila nikikumbuka sitafutane sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka tusijuane nisema kwa sina nono na juu tusinitukane namba yangu nyingine usijefute sipendi tuchukiane
Don't forget to subscribe Destiny X Crew.